Gotta get the chops up if we're gonna drill those units down at Babes or Us.
Yeah.
I'm gonna get ready by kicking your butt all over this hole. Butthole.
Yeah.
This is gonna be cool. Hey, spank your own monkey all you want, but keep your hands off of mine.
You're dead.
No way.
Butthole!
What are you guys doing?
Diarrhea, cha-cha-cha. Diarrhea, cha-cha-cha. Diarrhea, cha-cha-cha.
Get a life. What exactly do you call this?
We're gonna be cool, like the American gladiators.
Yeah.
What's with the bikini top?
We're gonna get a real woman, down at Babes or Us.
Yeah.
Oh, they're gonna love you guys.
That was cool. Now for the last and most intense move. Cool. Hope you got that one down.
Yeah. Dun 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 da 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 da